Kayombe Primary School 62, total 189, ready for your address, sir.
Kibonge cha nini, vijana wale wa miamu situni.